Uzobona ubekwe izandla izinto zingenzeki kanti ibhawuti lifasele emva khona nomama lodakwayo lo mama ngikeni monthi kweminye imizi emakhakhabazela khona umama ke besasiye ngayinga nje kodwa umama impela uzele kodwa umqonjwana wakhe ungathi unjani nasendaweni nje uyinhlekisa umasibanibani umasibanibani umampungosi niyangizwa kodwa abazalwane nabafazi abezobe befuna ukushaya nje bamphushele lapha mhlawumpe aphuza ayalale athi ginqi yinto nje engalanyulelwa muntu kodwa yena lowo uwe bayameya bonke kodwa wena wena noma ngamthengela into zokugcoba ndodakazi ayidayise zonke ngoba uyothenga utshwala akundaba yakho leyo ungene ngani madonali ungene ngani angicela ugcoba ama ugcobe amaloshini zaseleza umthengelele uyidayisile ufuna uyobuza engathi mama mina ngizokhathala cha awukwazi ukukhathala mukhathala ucabanga uthini ozoyenza umuntu uzokhathala uthini nje asibuza nje uthini umuntu uzokhathala usho kubani khona lokho Akasile nto ngithi noma ifoni ungalibamba ucingo akasiyona unyoko leyo nto uNkulunkulu uyograduate umizomalumekazi wakho ushiya unyoko uthi ngoba uhlanyana akayohlanya khona laphaya abanjwa ahlaliswe phansi ancene uqhubeke umcimbi Ngoba le graduation engenamzale khona ayinasibusiso ngeke uthole umsebenzi into ebanga umsebenzi ongawutholi wedelela unyongo osuku lwakho lokugqoka iziqu angithi yesa ngikhulumi angithi yesa ngishumali ngakhuluma